Bamba lento emfishane. Yazi akusiwona wonke amabhodwe ukuthi masevuthwa aphulwe noma asuswe emlilweni. Kunamabhodwe ukuthi masevuthwa noma kunebhodwe ukuthi maselivuthwa kwehlisa umlilo estofini noma kuhlehliswe inkuni noma kucishwe umlilo kodwa libe lisamile estofini noma eziko. Empilweni ngiqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi kunabantu kunabantu ongazophuma kubona kodwa kunabantu abazohlehla kuwe kanti siyavuthwa impumelelo yakho. Kunabantu abazokwehlisa izinyo ukuhlekela bakuphithende kanti bafana nomlilo owehlisiwe ebhodweni ngoba seliyavuthwa. Akubona bonke abantu ozosuka kubona ngenxa yokuthi usuphumelele. Kodwa kunabantu abazosuka kuwena ngenxa yempumelelo yakho. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.